ngizokhuluma la ngezinto ezisuke zimbala emnyama. Abantu abaningi kunalento ewumkhuba omubi engiyaye ngiyibuke. Just because wena uphiwe ekutheni noma ngabe uwelapha noma uhlamba abantu, uhlambulula abantu, awukwazi ukuthi uqale ususe isinyama, ulahle isilwane, noma wenze ini ngenkukhu emnyama nanganani. Leyo nto ave iyinkinga kwabanye abantu, uvane abantu bese criticize ngoba wazi ukuthi into emnyama kusuke kuyinto esokwenza into embi. Yebo, ukwenza into embi ngoba iyakwazi ukuthatha ngawo ulahle isilwane kwabanye abantu, iyiphiwo ngeyiphiwo ayifani. Kuhlukane kokunye. Bese-ke uzuthola ukuthi umuntu uzothi uma ngabe eseprofethile watshela kuthi wenaye ungayithi into emnyama. Uthola ukuthi uya kumuntu-ke ongakwazi-ke ukungayisebenzisi, uthole ukuthi usebenza ngey'ndlela. Kanti-ke okunye-ke engiyaye ngubheke nento engiyayifuna futhi ukuthi siyinakisise la, ungathi omunye umuntu umbona egqoke ijazi elimnyama bese uthi wena kuwena cha, lo muntu mhlasimbe uyinto ethize, umbeka amagama, umbeka amabala. Iy'thunywa zabantu ayifani, nabantu benjalo abafani. Ikakhulukazi nje zokubeka nje ngikuze ngokucacisa, mina njengokwazi kwami, just like njengami, mina njengomuntu oney'thunywa zasemanzini imvamisa, angiwusebenzisi umbala omnyama for ijazi, angiligqoki ijazi elimnyama ngisho kuthiwa ungaliprofitha kuze kube kawu-10 umntanazi, ngafane ngubone ufane ukuthi uyahlala, ngoba kusho ukuthi awukakwazi ukuyirida zonke iy'thunywa zami nomsuka wemvelo yamandla ami engisuke ngiwaphiwe. Cha, ey'thunyweni isikhathi esiningi, ngizosholo mina, ngeke ngisho ukuthi mhlasimbe omunye umuntu, kodwa-ke mina ezami iy'thunywa zamanzi azivumi nje umbala omnyama nangebhathi nangengozi, awugqoki nje umbala omnyama kakhulukazi. Angingathi angugqoki umbala omnyama ngoba amabhayi nawo amnyama. Into eyijazi nje ayifuneki mina, into eyijazi zobamnyama, unless uma ngisuke ngikusebenzisela okusuke kuwokunye. Lokho ngikhuluma ngoba baningi abantu abasuke bephikisana ngale hloko. Uthole ukuthi omunye umuntu uyabona omunye umuntu egqoke ijazi elimnyama bese mbona ngathi khona into embi ayenzayo noma engasi. Cha, into yakhe, into yakubo asuke iphiwe. Abafana abantu. Yebo, bakhona nabanye abasuke bekusebenzisela okubi, kodwa don't judge a book by its cover. Noma ungabuki nje omunye umuntu bese uvane uyamahlulela ngaleyo ndlela, ngoba awuwazi, akakawuhambe umhlaba. Ziningi izinto ezifundwayo emhlabeni ezisuke zisisekelo. Uthi lowo muntu umbukela phansi osuke egqoke ijazi lemnyama noma wathi esuke emnyama, kusuke uyena muntu ngempela ongakusiza. Usubahambile waze wabaqeda, kuyophoqa ngelinye ilanga ukuthi hhayi, yabona-ke manje ingathi yena muntu loyo engophephela kuyo. Uthi uyafika nangempela afika athi nje 1-2 kube ngathi ukugula kwakubeke uyena, kanti cha, uwena umuntu osuke wa-criticize indlela asuke yiyo. Ukuphiwayo kwabantu akufani. Angeke ngize ngande kakhulu, kodwa nje bengithi angidlulise lo myalezo nganza kwethu. Don't forget to subscribe. Ngibonge nalabo abakwazi ukubuka i-video up until to the end. Ngiyabonga. Don't forget to subscribe. Watch the video to the end. Amen. Thokoza. Ndawo.